Make sijonge ke ezinye indlela zokusombulula i-systems of equations. Masithi ke sino 3x sidibanise u 4y olingana no 2,5. Siphinde sibe no 5x sithabathe u 4y yonke londo ilingane no 25,5. Into esiyifunayo ke kulo mzekelo wethu zimpendulo ka x kunye neka y ezilungele zombini ezi equations zethu. Xa siyibeka ngamanye amazwi ke impendulo apho imigca yezi equation kwigraph yethu ilingana khona. Kwixa elidlulileyo ke sisebenzise i-substitution ukusombulula imizekelo ebesinayo. Kulo mzekelo ke siza kusebenzisa i-elimination. I-elimination yona ke yilanto sithi sisuse ibenye phakathi kuka x okanye u-y ukuze sishiyeke nento enye esingayaziyo. Kuza kufuneka ke sijonge phaya kula equation yethu yokuqala ukuba ikhona na into esinokuyenza kuyo ukususa u-x okanye uku-y ukuze sishiyeke nento enye esingayaziyo. Xa sijonga ke inzima kakhulu ke le nto, kodwa ke kungenzeka ntoni na xa sinokudibanisa la equation yethu yesibini kuleya yokuqala. Sidibanise nje ezifanayo, umzekelo u-5x no-3x, u-4y no-4y, u-25,5 no-2,5. Sibone ke ukuba kungenzeka ntoni na. Ingaba ke uyazibuza ukuba ingenzeka na into yokuba usuke udibanise i-equations. Ewe, singayenza loo nto. Kuyafana na xa uno-ax plus by olingana no-c. Size sidibanise u-d ngasekhohlo. Kuza kufuneka sidibanise enye into elingana no-d ngasekunene. Loo nto ke iza kwenza ukuba i-equation yethu ihlale ilingana macala. Kuyafana ke naphaya kulaa mzekelo wethu kuba sidibanise izinto ezilinganayo kuwo omabini la macala e-equation kuba u-5x minus 4y ulingana no-25,5. Loo nto ke ithetha ukuba isixa sangasekunene siyafana nesixa sangasekhohlo. Masitsho siyenza ke le nto. Xa sidibanisa u-5x no-3x, sitsho sibe no-8x. Naxa sidibanisa u-4y no-4y, iba ngu-0 kuba u-4y lo ungentla uyahlabana nala 4y ungezantsi. Masiyibonakalise ke loo nto phaya kulaa mzekelo wethu ngokuthi sidibanise la 3x nala 5x size sishiyeke no-8x. U-plus 4y no-minus 4y bahlabane sifumane u-0. Phaya kweliya cala langasekunene xa sidibanisa u-2,5 no-25,5 kuza kushiyeka u-28. Loo nto ke isinike ukuba ngaba u-8x kweliya cala langasekhohlo ulingana no-28 kweliya cala langasekunene. Wakugqiba wahlulele ngo-8 macala ushiyeke nokuba u-x ulingana no-minus 7,2. Ke ngoku sifumene ukuba u-y xa besifumene ukuba u-x ulingana nabani, kuza kufuneka sifune u-y. Singayenza ke loo nto ngokuthi sibeke la 7 over 2 kulaa ndawo ka-x nakweyiphi na i-equation. Masisebenzise ke le liyayo ukuqala i-equation. Sibe no-3 endaweni ka-x, sibeke u-7 over 2. Sidibanise la 4y besinaye. Loo nto ilingane no-2,5. U-2,5 ke yena singambhala ngokuthi ngu-5 over 2. Iyonke ke loo nto siza kuba no-21 over 2. Simdibanise no-4y alingane no-5 over 2. Sakugqiba sisuse u-21 over 2 macala e-equation. Ngasekhohlo sishiyeke nje no-4y. Ngasekunene xa sisombulula la maqhezu siza kushiyeka no-16 over 2. Okanye ke singayibhala ngokuba ngu-8. Kaloku xa uhlalutya u-16 over 2 kuye kusheke u-minus 8 kuba la 16 wethu e-negative. Sakugqiba sahlulele ngo-4 macala e-equation ukuze sikwazi ukusheka no-y wethu. Simfumane ke ukuba u-y wethu ulingana no-minus 2. Sibe sizifumene ke ngoku impendulo ka-x neka-y ezilungele zombini ezi equation zethu ukuba u-x ulingana no-7 over 2 logama u-y elingana no-2. Ungazivavanya ke izimpendulo zethu ubunyani bazo phaya kulaa equation. Masisebenzise la equation engezantsi. Xa siphindaphinda u-5 ngo-7 over 2, sifumana u-35 over 2. U-4 ngo-minus 2, sifumana u-minus 8. U-35 over 2 ke yena ulingana no-17,5. Siyazi ke ukuba xa sidibanisa u-negative no-negative, iba ngu-positive. Sitsho sibe no-plus 8 xa sidibanisa ke no-17,5. Loo nto ilingana no-25,5. Ibe ke impendulo yethu iyiyo. Makhe siphinde ke ngoku sisebenzise amava ethu amatsha ukusombulula ezinye iingxaki. Unandi noPeter baya kwivenkile ethengisa ilekese. Unandi ke yena athenge omanqanqa babe bathathu kunye nezitoki ezinye ngemali engange-R2.84. UPeter ke yena ke athenge omanqanqa babe bathathu kodwa yena akakwazi ukuthenga izitoki. Athenge isitoki sisasinye nge-R1.79. Umbuzo ke ngokuba ingaba liyimali nina ixabiso lomanqanqa kunye nelezitoki. Yakusinceda ke into kuba ngaba soyamise ezaa ntluva zethu ngokuthi sisebenzise u-x abe lixabiso lomanqanqa, siphinde sisebenzise u-y abe lixabiso lezitoki. Makhe sijonge ke ngokukuba ithini na laa ntluva yethu yokuqala. Unandi uthenge omanqanqa abathathu, yena ke singayibhala ngokuba ngu-3x kunye nezitoki ezine, zona ke singazibhala ngokuba ngu-4y. Iyonke ke loo nto ixabisa i-R2.84. Singathi eliyacala langasekhohlo lilingana ne-R2.84 ngasekunene. Sibe ke intluva yethu yokuqala siyibhalile yangu-3x plus 4y ulingana no-R2.84. UPeter yena uthenge omanqanqa babathathu, nawo singambhala ngokuba ngu-3x kodwa yena uthenge nje isitoki esinye yona singayibhala ngokuthi nje nguy iyonke ke le nto ixabisa i-R1.79 sibe ke siyibhalile ke ngoku naye intluva kapeter ngokuba ngu-3x plus y ulingana no-R1.79 singayisombulula ke le nto ngokusebenzisa nokuba yeyiphi na indlela kweziya besizifundile kodwa ke masisebenzise i-elimination makhe sijonge ke kula equation ingenhla ukuba ikhona na into esinokuyenza ukuze sisuse u-x okanye u-y masisebenzise ke la ndlela besiyisebenzisile ekuqaleni ngokuthi sithabathe la equation yethu yesibini kuleya yokuqala ngokuthi sidibanise aba 3x bala equation yokuqala naleya yesibini siphinde sidibanise u-4y no-y siphinde sidibanise la 2R89 kunye no-R1.79 ukuze ukhumbule ke ukuba icala langasekhohlo liyalingana neliyacala langasekunene ngoko ke into esiyenza ngasekunene iyalingana nento esiyenza ngasekhohlo u-3x plus y ulingana no-R1.79 kuba isixelele ngalaa nto kuthiwa yi-equal sign masithabathe ke u-3x plus y kula equation yethu yokuqala xa sithabatha u-3x plus y ke kuyafana nokuba sithi minus 3x minus y sitsho sibonakalise ke phaya ngokuthi sijike ezaa signs zethu zibe ngo-negative okanye singayicacisa ngokuba siyiphindaphinde la equation yethu yesibini ngo-minus 1 loo nto ijike zonke ii-signs zethu kuba u-179 ajike abe ngu-minus 179. Ke ngoku kuza kufuneka siqale ngasekhohlo. U-3x no-minus 3x bayahlabana. Aze yena u-plus 4y no-minus 4y kushiyeka nje u-plus 3y ngasekunene masibonakalise ke loo nto phaya u-3x no-minus 3x bayahlabana u-plus 4y no-minus 4y kuye kushiyeke u-plus 3y ngasekunene sithabathe u-179 ku-284 kushiyeke u-105. Loo nto ke isishiye nokuba u-3y ulingana no-105. Sahlulele ke ngu-3 macala. Sishiyeke nokuba u-y ngasekhohlo ulingana no-35 cent. Ngokuthi sisebenzise laa ndlela ye-division. Sizame ukufumana ukuba ngaba xa usahlulela u-105 ngo-3 uza kufumana bani na masiyisebenzise ke siyibonakalise laa nto kuthiwa yi-long division ukufumana ukuba u-105 xa simahlulela ngo-3 kushiyeka bani na simfumane ukuba u-y wethu ulingana no-35 cent masibeke ke loo nto phaya kwi-equation yethu sithi u-y ulingana no-0.35 cent. Xa simfumene ke ngoku u-y kuba ulingana nabani na singakwazi ukufumana u-x ngokuthi sithathe nokuba yeyiphi i-equation endaweni ka-y sibeke u-0.35 masisebenzise le yesibini ke i-equation kodwa ke sithabatha le yayo kuqala phambi kokuba siphinde ngo-negative 1 sizikhumbuze ngayo ibisithi ngu-3x plus y ulingana no-1 rand 71. Loo nto ke isinike kuba u-3x plus 0,35 ulingana no-179. Sithabathe u-0,35 macala, sishiyeke nokuba u-3x ulingana no-1 rand 44. Xa sahlulela ngo-3 ke macala, sitshe siwe no-x ulingana no-0,84. Masiyibonakalise ke loo nto phaya. Xa sithabatha u-1 rand 79 no-0,35 kushiyeka u-1,44. Siphinde sisebenzise laa ndlela besisebenzise ngokuqala kuthiwa yi-long division ukwazi ukufumana ukuba ngaba u-1,44 xa umahlulela ngo-3 kushiyeka bani na. Masizame ke sibale phaya sibone. Xa sohlulela u-3 ngo-1,44 sishiyeka no-0,48. Nayo ke masiyibeke impendulo yethu phaya siyibonakalise into yoba ngaba u-y yo u-x ulingana no-0,44. Sibe siyifumene ke ngokuba u-x ulingana no-0,44, u-y ulingana no-0,35. Loo nto uthethe ukuba isitoki ngasinye yi-0,35 noxa umanqanqa eyi-0,48.